all 6, 7, 8, 6 was pin up in a 8. So type palette the lendo, get exponential notation, kanye ke, go show bo up, mshambi ke, singati, as bale ko 6 way bang up, go kala nona, ize, ibe ngosbi. So the combo like balendo, I take ba, go 6 times 2 kota, ite do kote go 6, oze pinda, pinda ngo kwa ke kami. Maska shule lege kami ngo 6, so ngo 6, West Tatu, Bengo was Sine, Bengo was Sham, Ibengo was 6, Ibengo was 7, Ibengo was 8. So, Sino 6 aba 8. It had a good girl on the 6 was a pinga pinga go quacky, come up, Kai 8. Got a girl to Masipale in Jani in exponential notation. So, Sino together to Yalinga and 6 Opalo 6 as a monogalogo, a echo was as long as into so, the one 6. Umonyusa kanye umreze ngo 8 kanye to the power of 8. So lento ke isichazele ukuba u 6 uzephindaphinda ngokwakhe kangaphi ka 8. So yiloo nto ke nathi esibhaleyo into kumele uqaphele ke uzukukhumbula uba le nto ayiyo okanye it is not ubani u 6 ophindaphinde ngo 8. Ayinguye u 6 omphindaphinda ngo 8 kuba u 6 omphindaphinda 8 uzasinika u 48. Okanti u 6 to the power 8 uba linani elikhulu kuba u 6 times 6 8 uba ngu 36 phinda phinda ngu 6 njalo njalo ude uphume ekugqibeleni. Loo nto kuzasinika inani elikhulu ke ngoku andinokwazi nam uba ndilibhale nje. So kufake ulijonge kwaye uqaphele uba kufuna ntoni na kuba kaloku apha sizofumana inani elikhulu esingathi ke huge number kolasemzweni huge. Into emele uyazile lona ayikho kolu lomhlobo okanye it is not huge njengoba ndibhala pha. So xa ubona u 6 to the power 8 phawalamane uzixelela uba ngu 6 oziphindaphinda ngokwakhe ka 8 not okanye hayi u 6 phindaphinda ngo